Muhammad sallallahu alaihi sayyidina matrama kuruna me nafsaniye jivan karbo hatima ya Muhammad sallallahu alaihi sayyidina matrama Nakshani Jiyan Yoruhatima Ya Muhammad Thank you. Muhammad.